usfigile wena usazovala funa uhlalukhala oza ngizokuplaka mina ngizokufaka ay 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 mina funa uhlalukhala oza ngizokuplaka mina ngizokufaka inkingu hlalutakwa kanti futhi uthanda utshwala uphuza wayawaya
uphuza wayawaya ngoba wena uhlala ungekhona ekhaya
Asilale ekhaya sibuye ekuseni sibize 10 down. Zona 10 down.